Nilimwacha bash station akipanda bashi.
What did you say?
Ililaluka.
Jesus is...
Ililaluka. Sauli yake.
God!
Alikunywa chai bila sukari. Sauli yake. Nilimwacha bash station akipanda bashi. Akakuwa bashi. Alikunywa chai bila sukari.